now what I want to tell you to Mocha.
Well, I'm a tovanity pier, man. A tovanity pier. Tabayan Tunya Moyen. If you feel home a shalaka on a car. Munna all a day 3,000. A butcham is Saluoriana, all a 4,000. I be a bana cararam cuckoo for 10 years. Bana was for a uniform. Bana ba hloka ya go khera bana ba hloka tsa buja ile re monna a ri ile sephiri a sa nya go botsa motho gore o kgoditseng kae gona o gola bokae utang matho ba sokola ka phirisa gago mara na Jesu re ge batho ba ya site ba ye go rapela e be sephiri mara le gone re bona batho ge ba ya site ba mema batho but the patalaja, but the piamori medium, but to what they were, woman, mamma, you little tabby.
Amen.
By the you know, gang, but the jerry feet, but the patalaja, or whenever you know what a bella, mamma, alabata, ari, ever see piri, or by good and easy, you have a cigar, yes, so the rich, you tell me, you have a cigar, but never move a little over, but you're a citrolo, some tramelum, but tramel or a basica, one of a mobile tomb or whatever, so
Amen.
Mara le gore re bona batho ba tetsiya ba te patlalatsa ba tipea di meeting ba reta ke batho gore bona ba ile junukeng ba rapela ba reta ke batho gore bona ba ile di thabeng ba ile sephiring ba rapela jole ba te patlalatsa mola mojimare e be sephiri ba se ka tsiwa gore bona ba ile kae utane se ke se tsiba go gore ga go ne se phiri se se tlogoleswa sa se ke sa tsiwa se phiri sa se uta go motheletse batho ba tlo se tsiwa na we nuta a go botse mna ba mo rekishitse bana ba re ke se phiri mna ge ba mo rekishitse bana ba re ke se phiri ga nti ka gore le go di molona ka bolona le ne ma tete le megolo ntula mojo le re ga le motse mo mogolo wa Potifar go jirega gore kwa na ga nyaga ga bona go etlala ye kgolo go etlala ye kgolo go direga gore go gapeletswe ge gore bo reka dijo kwa motseng wa morekisitseng wa Potifaro mangwana makata a re ba tsee seleng ba go reka tsa buja mowe ba morekisitso ge ba fitlha ba mokgwetsa ba lebetse gore ba morekisitse ge ba fitlha ba mokgwetsa
moroti wa ka ka ke tlatsela lengwalo la gago la sephiri re tope go ma te o gaola ya go tshelela go thoma go temana ya bahlano
a se
go me ke tla ya go mana kwa temaneng ya go senyana ere re tla go nna lo